radio na televiziyo ya Republika y'u Burundi uno munsi muri kumwe na Kanyoni Mbarushimana. Mu makuru yihuta, uburongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi agira asikiriza ijambo ku bijanye n'ubwicanyi bw'ibitungwa bumaze iminsi bubangaha mu gihugu cacu. Reka twumvirize nyakubahwa Mbesha Babona Karabere.
Barundi namwe barundi kazi, jewe hamwe n'igisata ndongoye c'uburimyi n'ubworozi twarumvise amakuru kandi namwe mwarayumvise. Amakuru tumaze igihe twumva yose atubwira yuko ibitungwa vyacu biriko biricwa mu gihugu cacu bizira ikintu kimwe, ubusambanyi. Kubw'ivyo rero twafashe ingingo n'itegeko yuko buri mworozi yorinda impene ziwe, inka ziwe, intama ziwe, ingurube ziwe, inkoko ziwe, imbata ziwe n'ibindi bitungwa vyose kugira ngo ntibije gusambana n'ibindi bitungwa by'abandi bantu. Ndasubiramo kandi, ukaba ufise inka, ukaba ufise impene, ukaba ufise intama, ingurube n'ibindi bitungwa byose, byigishe indero nziza n'imyifato myiza kugira ngo ubu bwicanyi n'ubu busambanyi buhere. Akarorero, mwarumvise inkuru ya wa mukecuru yari afise impene zagiye gusambana n'iz'umubanyi wiwe, wa mubanya zibonye acara zitemagura ha chanke zangurube zagenda kurira intama zica zigwara sida, chanke bwa bukwavu bwafata ku nguvu inka bacaba bucira rwa pirato. Kubw'ivyo rero, nimba mudashaka yuko ibitungwa byacu bihona, mubyigishe indero nziza n'imyifato myiza kugira ngo ibyashikiye ya nkoko yurira impene bikabyara inkompene ntibizongere kuba mu gihugu cacu.
Ah, none kanya kuba ama abantu nabo burirana bavuze hege
warababo eh, kandi abantu si bitungwa. Urumva tukiri ku bitungwa nye, twagiye mu kigega cya leta dukurayo imiliyoni amajana atanu tuzikoresha mu kubakisha amashuri mashasha yo kwigisha indero nziza n'imyifato myiza ku bitungwa byacu. Kubw'ivyo rero, mukaba mufise imyagazi y'inka canke y'impene canke y'intama cyangwa ukaba ufise imiswi y'inkoko canke y'imbata canke izindi nyoni zose, mugende muzandikishe muri ayo mashure nakare ngo igiti kigorogwa kikiri gito, kuko akana kamaramaza katemewe mu mico mu migenzo n'akaranga k'Abarundi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, ihezagire n'ibitungwa byanyu, munabisengere bihagarike gusambana.
Ku bashaka kwandikisha ibitungwa byabo mushobora kubikorera kuri iyi site wezi tatu akaburungu hagarika ubwicanyi bw'ibitungwa kubw'ubusambanyi akaburungu com, cyangwa murashobora guhamagara kuri iyi numero guteranya gukuramo bingana ubusa. Mwari kumwe na Kanyoni Mbarushimana, mubwire umusubizi.